mu ntara ya Rumonge ngo baramaze gufata ya mbere mu gushyigikira imbonakazoza ya Leta y'u Burundi aho bayigize yabo. Ivyo ngo bakaba babishyitseko mu kuja inama n'ingingo mu ndongozi z'ibisata bitandukanye. Leonard Niyosaba buramatari w'iyo ntara yabishyikirije kuri uno wa gatanu aho urumuri rw'amahoro rwari ruramutse rugendera komine Rumonge rukaba rwamurikiye ibikorwa byo kuvanga ibeto yo kubaka inkingi z'ibiro vya zone buruhukiro. Aha aravuga bimwe mu vyo bapfunditse kugira ngo koko bashike kuri iryo hangiro.
Mugisasa turi nti twavuze tuti amatongo ya Leta yose asane twarayegeranije tuza duhamagarira imvukira na diaspora n'abandi bose ko boza baka ufise umugambi akeneye gukora wo kurima aze bamuharima nta gukota n'ukurima bamwe yirimire akora n'indi migambi y'iterambere. Mugisasa cy'ingenzi musane yavuze twararondeye abajya twararondeye aba partene batandukanye abambere twasinye n'amasezerano mvuko kwa kwa mbere buca batangura kugira ngo nyine cyo yuko yama ari vumera ati intara ya Rumonge yoshobora hamwe yoteza imbere igisata cya turisme cyo gukwe cya turisme kuba ikigega cy'u Burundi. Rero twabifashe bwa mbere mwumvise mutani yabitondaguye na raporo tuzakubacikiza muzobishikana uko twayikoze kandi ugashimira numero z'umukuru w'igihugu ramaze barabazo ba parite tuko turakorana n'abandi tuko turabarondera tuza tubamenyesha tubaze kuronga ubwo nyinshi bavuze ati baburamatari mwese murondera abapartenere kugira ngo ibikorwa bigende neza. Cyakakiri twarabandanije tubongera diaspora nabo nyene vuba baraza kugukora imigambi y'iterambere cyane cyane y'amahinguriro turavuganye ngo twemeye aratanga arongo y'ishyamba rya diaspora Rumonge avuka ngamu mu mitono Mugisagani mungi zone Rumonge vuba mu kwezi kwa mbere ashikara abonye ko kuza kone izora zishika kwa amadevize amadevize kwa ngo migambi iterambere ibandanye.
Naho bariko barakora ivyo vyose intambamye ngo ntizibuze
ya mbere nkuko mwayibonye n'aya mabarabara tugasaba abari kubakurikirana kurikirana cyangwa gukora iri barabara RN3 urabona urugendo umuntu aragenda isaha n'inusu zikagenda amasaha atatu cyangwa anarenga bituma umugambi bituma ubuzima bw'abenegihugu butorora. Kandi akana barabara aduga mu makomine twasimye ubushikangati bw'inyubako baje kugira ati badufashe gatoya ugaho twifuza ko amabarabara yokomera yaba yaduga muri komine Burambi Buyengero yaduga muri kuvuga mukuru wa Muhutira Bugarama n'ahandi tugifuza kandi ko mu dushyigikira muri ibyo bikorwa bitandukanye kuko ibyo nabyo iyo turiko turavugana na diaspora cyangwa n'imvukira kugira ngo barime muri iyo mitumba bumva tuba turavuga baravuga bati none tuzoshikana bangeri gute none tuzobishobora gute aya mabarabara rero ashika ku makungu mikuru muyadushyigikire muyashikane imbere kugira ngo nayo akomere.
Twabamenyesha ko urumuri rw'amahoro rwagendeye na komine Buyengero aho rwamurikiye ibikorwa byo gusiga isima hasi mu birasi by'ishure shingiro riri ku mutumba Kirama muri zone Mudende.